E te iwi, kei te tangi mō te ao Māori, te Papa Tongarewa hoki ki tō rātou pou tikanga Māori, pou arahi marae kia Hema Temara. Hei tā, te pūrongo a Rapaera Tawhai kei Whakatāne, tēnei kuia rongonui, e tangi hiāna e tōna whānau i tēnei wā. Kia te huri ake tātou.
Kwangu tonga reo karanga. Tōna reo i paorohia ki te ao.
He aha nā taonga ka iau e pupuri ana. Nā taonga i whakarerea mai. Kua tika pea te wā, ki te tuku ki waho.
E mau nei i te whānau o te he manawa tēmara i te rau kawakawa mōna i mate i te rāne i te hohipera o Whakatāne. He wahine ū ki ngā tikanga a te Māori.
Tēnā iwi kai tēnā iwi, tōna putu kōrero, tōna puna mātauranga, ōna taikaha kai reira tonu. He hei riroi ma te Pākehā whakahaere.
Ki te reo Māori anō hoki.
Tō mātai tūmunaka o tēnei marae o Kōkiripuke Ātua, he whakaputa i ngā huatanga e kore ana e mau i ngā tamariki. Nā, ki te reo tēnei, tō tātai reo rangatira, kia whakaputa hairintia, kia kitea mai ai e te iwi i wahaora.
Ko ia tētahi o ngā pau o mua o Tūhoe ki Pōneke, he kāhue mau tonu ai ki ngā tikanga me te ahurea o te kāinga, ahakoa kei te upoko o te ika e noho ana.
Ko a mātai mokopuna hei kawe haere tonu i te ahuatanga o roto o ngā mahi atu te mangoro.
Ko ia anō te māraikura te waha karanga i te Papa Tongarewa.
Ko inina te ahuatanga o te Papa, mehemea he tangata nui, he wahine nui rānei, ka whakanui aia. Nā, i tēnei wāhanga, nā te mea ko te motu, ko te ao katoa, ka whakaputai nāno i te Papa Tongarewa, he rāwhaka maumaharatanga mōna. Mo te tangata i mahi, i āna mahi, kamutu i kitea e te ao.
Hei te ahiahi nei hari atu ai, tōna tū pāpaku ki tōna marae ki tauarau, i te whārua orua atoki. Rapaere Tawhai, te Karere.